Mwadzuka bwanji amalai wanzanga, kwina kuli konse kumene muli chigawo chino cha kumasana nthawi pamene ikwana 1 o'clock.
Mukumvera ndi yao FM. Mangu chimbo ya kumangu wa
Chabino omvela tikulandileni pompano pa yao FM radio 91.1 MHz kuchoka lanso kwa ine brother Salo chizukulu cheni changanga piasi kuchoka lanso mango chimbo mamo tabwe lanso tu ndi programu ina imene tili ndi olemekezeka ameti na mstudio muno ametufuati kambira nao ziwiri zitatu pamene ali ndi chikonzero cha ama demonstration amene akufuna achitike pa 8 October choncho tikhale nawo pompano Shehe Ajas kuchokera mboma la Mangochi pamene akufuna tilongosolere bwinobwino ndandanda kwa ma demonstration amenewa komanso ndi cholinga cha ma demonstration amenewa amene achitika pa 8 October ndithu pompano pa yao FM choncho mosataya nthawi tikulandireni Shehe Ajas kuchokera pompano pa yao FM mwasora bwanji masana pano
ai alhamdulillah pasara kwa kwambiri komanso la mosora bwanji wosa amene mukutirera masanano.
Ya hii kukamba zaife staff yonse yao FM alhamdulillah kwa maso onvera nditu alibwino. Shehe takuitha nani pompano pa wireless ya yao FM maringa na kuti mulindizi wono selo. Zimene tikufuna timve kuchokela kwa inu maga amene mugu usoko lazi wono selo zimenezi mboma la Mangochi. Choyamba tikudziwe ni kuti iantu wakudziwe ni kuti inu zina lanu ndidani kwa maso udindo wanu wantundu wanji kumangochi kapa na kumabunga amenewa.
Zona ni onvera kulipo chako mbele mbuli. Ine vina langa ndi Shaibu Abdurrahman Ajas. Ndi nensogoreri wabungo rija lochedwa Islamic Commission for Justice and Freedom, ICJF. Ambili ima nidzio hulindi the Chief Commissioner. Koma panopo leno ndabwiransa wakati nensogoreri wabungo rija lochedwa Forum for Democracy and Rights Defenders, FDRD. Bungo rimeneli sogorewe kapitas waka ulangu wa kambiri zo kuza mavudu wa mene maparestine na kuma na njiko ni jila Palestine.
Jazakala omvela amene nditu ndi mene mwamvela mkuti ndi nsogoreri wa bungo rimeneli la Forum Democracy and Russia Defenders nditu amene andizo oneselo komanso bungo rimeneli maga zimeneli mapanga ndi zimenezo za kunkani ya Israel nkani za nkani zimenezo choncho andu amene wa ndi mademo Shehe ma demonstration amene wa cholinga chake kapena mukupangira ma demonstration amene wa chifukwa chiyani?
Bunge la Forum for Democracy and Rights Defenders ila kwanza ma demonstration amene wa ameti kuwacha shut down Eastern Region. Tikufuna kupanga shut down kapena kuti tikufuna total shut down kumawa kwa dziko lino la Malawi ku Eastern Region na zifukwa zingapo. Ifenga tawa Forum for Democracy and Rights Defenders yakalatikula ndiwa yandiboma munjira zosiyana-siyana maka chifukwa cha ubale umene ulipo pakati pa Malawi ndi Israeli. Novemba chaka chatha idapanga march muzinda wa Blantyre imene tidafuna kuonesa kukhumudwa ndi nkhondo imene ikuchitika kugaza ati nthawi imeneyi sidalifunse boma lathu la Malawi china chili chonse chifukwa kuyenda kwathu kunakukhala bongo funa kukhumudwa koma pakatipo titaona kuti dziko lathu li kumakhalabe mbali ya mayiko amene akufuna kuti nkhondo ije isathe amene sakufuna ceasefire idaleba tikalata tofuna tikumane ndi minister wa foreign affairs ndipo mayi na Setembo. Ndipo mayi na Setembo tinakumana nawo titalankhulana nawo anaoneka ngati kuti zimene tinakambirana zikumveka bwino ndipo mwina achita zimene tinawapempha koma zodabwisa nzoti zikuli amapanga zikusiyana ndi zimenenso tidagwirizana takhala tikupanga tikulemba ma press statement tikupanga ma press statement angapo komanso wofuna kupempha bwino kuti lisinthe kukhala mbali ya ma Israeli makamaka kwa nkhani ya mavoti amene amachidwa ku United Nations General Assembly.
Chabwino.
Tikuona kuti kupitirirabe FDRD inalemba chikalata chofuna appointment yofuna kukumana ndi komiti yoona za nkhani za maiko akunja foreign affairs kupalira ya parliament kuzera mwambutani wawo amene ali a speaker
chabwino chabwino
koma komiti imene isinati yangabe mpaka na lero so pano tazizimukanso zimene zinachitika masiku atatu apitawa kuti malawi so yapezeka m'maiko 14 kuvoterabe kuti kupereka nkhondo ija isathe
Allahu akbar Allahu akbar
so chimechi kuti opsha kwambiri ndikuti pangitsa mantu angakhati pandikulankhula pandikulankhula munthu wachisoni ndi olira kuona kuti ana akungoduka miyendo ndi mabomba zimayi woyembekezera akungobereka nthawi ya usira kwane kukumafa kukamala kumabadwa azibogo akuma tchimo lawo osalidziwa kuti adala kwachani zostevi zikumachitika mziko linja mziko la Palestine opanga timizi ma Israeli amene ziko la Malawi akuli akuwayikira kumbuyo chene ife tikuti ino president watu ndi mbusa ndipo anthu pokutswa nkhani anali ndi chikhulupiriro chonena kuti mbusa nkuteka kusintha zinthu ndipo Malawi imadziwika kuti ndi ziko lokonda mtendere so ndikumapezeka kuti president watu ndiye kuti kapake nzolipikisaso mavuto ndiye ife takonza pepo chatdown ku eastern region kuti a president athu atifotokozere chimene chili mkati mwa ubale wa pawo ndi ziko la Israeli chifukwa ku Israeli kuti amene akufa ajatu sasilamuoka umene kujaso kuti akhristu amene akuphedwa choncho mogwirizana FDRB ikufuna kuyenda pa nsewu mogwirizana asilamu ndi akhristu aonse okonda mtendere kulifunsa dziko lathu la Malawi ndiponso kuli otionetsa dziko lapansi kuti ifeyo tikili mbali ya madzanizo amene achakwera kulunga dziko lapansi kuti a Malawi ali mbali ya Israeli iwawuze kuti ife tikili mbali ya Israeli ife tili mbali ya mtendere
omvera mmene tikupangira pompano pa yao FM radio 91.1 MHz ndine brother Salo chizukulu cha PS pamene ndi shehe shaibu amene wandithu ajasi amene ali apa mpando mabungo osiyana-siyana komanso akumema ngakhala Kristu aliyense amene amakonda mtendere nkhaniyi Malawi timvetsese bwinobwino sakukamba nkhani yoti akukamba kuti asilamu okha akupita kukucheni kumeneko koma kuma demonstration amene wina aliyense kaya ndiwe rasta kaya ndiwe nchewa kaya ndiwe muyawu kaya ndiwe ulibe chipembedzo amene umakonda mtendere anthu ku Israeli akuvutika kudulida manja zombiri zimene zikuchitika ndiye abungwe limene lili mophatikiza ndi mabungwe ena ndikhulupa kuti apo ndi mabungwe ambiri sheha akhala kutifotokozera komano apanga zionesero pa 8 October zimene ziyambike mmangochi choncho okay shehe ndiye pakati panopo matemo wa aboma avomereza kuti muwapanga kapena kuli mabungwe angati amene mufuna mupange ma demonstration amene
pakali panopo tini mabungwe 10 amene ali pansi pa Forum for Democracy and Rights Defenders amene tikukonza kama demonstration amenewa komanso chopanga la chapira ndi chonena kuti kwa nthawi yoyamba tiita na bunge la muziki ma Association of Malawi kuti lidzakhale nawo pa demonstration amenewa tiita na bunge la kabilia muziki ma Association of Malawi kuti lidzakhale nawo pa demonstration amenewa tiita na bunge la Episcopal Council of Malawi la Katolika kuti lidzakhale nawo pa demonstration amenewa tiita na bunge la Episcopal Council of Malawi kuti lidzakhale nawo pa demonstration amenewa komanso tiita na bunge la Malawi Church of Malawi Council of Churches kuti lidzakhale nawo pa demonstration amenewa sidzokhazo yayi tilemberanso makalata kuma sekta general zipani zonse za ndale mdziko la Malawi kuti anthu awo tidzakhale nawo pa demonstration amenewa chifukwa tikupita kukayenda chifukwa ulembo ndi wa maliro ndawalawi ndi amaliro tikulira azimali ndi alongo amene akungophedwa siku lalilonse cholakwa osachidziwa choncho aliyense wokonda mtendere tifuna tikayende naye tikamuwuze mtsogoleri watu wa dziko kuti ngani mukupanga ini mukupangisa Malawi kuti mukuyika Malawi pa mapu yoyipa mukutipangitsa dziko lathu kuti lioneke ngati dziko lokupha pamene Malawi ndi dziko la mtendere ndi chifukwa chakuti kufuna aliyense abwere pa mademonstration amenewa posadamizira chipembedzo chake mtundu wake igawo chake ngakhale chipani chake cha ndale koma ulendo ndi wa mtendere
Jazakallah, jazakallah. Iyai, shehe zikumveka buna bwino oti kuyamikeni kwa mbili kamba koti zimene mukupanga ndi zinthu zoti mwina munthu wina aliye sakuza kuzikonda sizoona mmene mwakambira kuti nsogolere wa dziko lino kakandi uchi koma president akufotola kuti nkhondo izipitirirabe anthu azipha ku Gaza zimene zili sizabwino. Chabwino, mwina pali uthenga umene mukufuna muupitise kwa Malawi pokuza ndi ma demonstration amenewa kapena pali anthu ena akuluakulu amene mufuna muyankhwe nawo through pa live pa yawo kapena kuti makalata mwalembera amene mwakambira mucha kapena uthenga oti omaliza kwa Malawi umene olimbikisa Malawi kuti azapezeka pa ma demonstration amenewa nanga matemo amenewa azayambira kutiko kumangochi nthawi yanji izakhala tsiku ndiye pa 8 October koma nthawi ndi malo oyambira ma demonstration izakhala azakhala kutiko.
Azona ma demonstration amene akuzayambira pa Mpondasi nthawi ya 9 kumawa pa 8.
Chabwino.
Ndipo tikathera kwa DC kumeti kapeleke chikalata. Wamalinga ndi kutuluka kwa anthu kupita kapambira nabe kuti mina mwake tikathere ku forest ground kumene kuli uwida ya mamu kupalira kuti anthu adzakhale ndi malo okwanira kuti azati akasuke bwino. Ndiye izi tikati kukambirana pa mamitini athu amene akubwera msogoloma. Tempo langa kwa Malawi mdziko muno imafuna tikumenyeni nonse kuti mubwere kuma demonstration yathu apa 8 October 2024 ma demonstration amene wasiya ndale ndipo aliyense obwera kuma demonstration amene wasadzavale malaya ena aliyonse kapena tsalwili yonse ya chipani ma demonstration amene wandibwerezenso si ma demonstration andale ndi ma demonstration amene tikufuna kuliuza boma lathu. Tikamati boma ndi boma limene ife timalisankha ndi mavoti amene munthu wina aliyense adalika pa mpando boma lathu zimene likupanga zinthu zina ngoti tifatikatiulese boma lathu kunena kuti tikamanena kuti anthu aku Palestina akufa komanso ku Malawi kulikuli anthu amene akufa amene boma lathu mpakanapakati pano machitidwe ake sitikuwaona bwino kuli anthu lewa akudya chitedze boma lathu siti kulankhulapo kanthu kuli zambiri zimenezi kuchitika anthu akudyafa mtinunu zambiri zikuchitika ndetotesa amene tikukhuzidwa ndi boma lathu mee likuyendera tikubwera tudzayenda ma demonstration amene wapotaganizira chipani cha ngale ndibwerezenso ifeyo tikupita tikukonza ulendo umene uchifukwa talephera contact and dialogue zokambirana zathu pakati pa boma zalephereka takhala tikulankhula nalo boma la kumasiti kumva so nthawi yakwana kuti boma la Malawi lizindikire kuti Amalawi ndi wokwiya Amalawi nsiwongo watengera zinthu kumangwa auto zinthuzotchumula wauze choncho tikupita kunsewu tikayende ndipo tikayenda kwa mtendere ndipo kuyenda kwathu tikasiya pamene boma a president azatilankhule kunena kuti sopano zoona ndi izi komapo bi sitisiya kuyenda.
Jazakala. Okay. Shehe ajasi mwandipasaso mafunso ena pang'ono nkhati kupita kumalecheleche boma la thuli monga mukudziwa mbuyo mukakhala kupangidwa matemo ambiri mbiri koma boma lisimatenga action komanso ndi mmene mwakambira Malawi tipezerepo mwayi kuti shehe ajasi akamba kuti si za ku Palestine zomwezi koma Malawi akuvutika zambiri mbiri mmene mukuonera ndiye ukhala mwayi wathu a Malawi anthu akumangochi ku Baraka akwena kulikonse kumene muli tiye ntonse tikayendere limodzi awa ndi matemo amene akuphatikiza pakati pa ku Palestine anthu akuvutika ku Gaza komanso a Malawi amene akudya chiteze ku Baraka kumangochi ndi kudera kwena kukalonga choncho ndikuona ngati a Malawi pempho lathu ifa yawo FM kuti tiye ntonse tikakumane kumangochi kumene tikapezerepo mwayi oliuza boma zovuta zina ndi zina kuphatikiza ndi za ku Gaza choncho nkhani ina imene akamba shehe kunena kuti pasasapezeke munthu ovala cha UDF DPP kapena Afford chifukwa ma demonstration amenewa nda anthu onse amene akukhuzidwa kuzakhala Kristu Asilamu ayao achewa wina aliyense amene ali Malawi amene akumva kupweteka abwere kumwambo umenewu chabwino shehe ajasi pomaliza mwina mukhoza kutitsekera ndi mawu anu otani opita kwa ntsogoleri achakwera komanso atsogoleri achipembezo ngati Kristu ndi Asilamu amene mukuafuna kumaloko kuti iwo wapitise uthenga kwa anthu awo owapembeza ngati akristu komanso Asilamu.
Mau omalizira kwenikweni ni mafuna ndi wapenge abale amene ali kubalaka kumachinga kuzomba kunena kuti mukonzekani konzekani konzekani tonse pa 8 tikakumane kumangochi komanso timafuna ndi wauti asogolira mipingo yonse mdziko muno kunena kuti ikuitanani ndipo mubwere inu ngati muli anthu opa Mulungu amene mmatilalikeche za chikondi mmatilalikeche za mtendere tikufuna titakuoneni mutavala makola yanu mutavala mikanjo yanu mutavala zvinhu zvose zvokuenesa nekatenda sombori yamipingo ukhala limozi tosefu fomba pisoni utera wange wopita kwa mushongereri wedziko rino apurezidenti athu adziko la Malawi Dr. Lazarus Chakwera muli kuunga pamene muli kuunga munafuna kutipongoseni kuti pamene mukapita kuunga kuda wasiya anthu akumachinga akuti achiteze anthu adyaka zadi abe chiteze mpaka talero a president a president muda wasiya anthu akufa ndi njala ku Malawi kuno adakafabe ni njala mpaka na pakali pano mwasiya anthu akuvutika zvose mmavuto wese nasiyana pamene mmapita kuunga anthu adya adakavutika abe mpaka na pakali pano a president nkhani ya NRB ndi zina zimene zikuoneka kuti zikuatengatenga anthu mmaso malinga ndi chisankho chimene chikuchichitika masiku amulawa zimenenso zidakwezekene mpaka na pakali pano pamene muli kuunga mudziwe kunena kuti zipani za ndale kuno zatamalala kapena kuti zikupempha kunena kuti lisotokomeru ino bungwe la net mmene liyendese zisankhozi kuli kwambiri kupeza kuti chilaka president anthu akuningirani a president akumangulo chitipuisen legion zimene mudalonjeza bija kutenje katatu mpaka na pano sizikuteka a president anthu akuningirani misewu yanu ino ine mudalonjeza kuisen legion pamene kupita kukaenda ndi kudandaula pa nkhani ya pankhondo imene ikumbuwe ku middle east a president athu pamene muli kuunga dziwani kunena kuti amalawi ndi okwiya za ana amene akufa ku israeli ndi akuluakulu osalakwa inu kumavomereza kunena kuti amene wazifabe amalawi kuno ndi okwiya mukamabwera kumene mukuwerako mudziwe kunena kuti kumalawi kuno amalawi ndi okwiya zikomwe kwambiri
jazakallah haila omfera tu menemo ndi mene timapangira pompano pa yao FM radio 91.1 kucheza kapena kupereka uthenga kwa Malawi onse Kristu nda Silamu kokhuza na ma demonstration amene ali pa 8 October amene azayambire kumpondasi ulendo mpaka kwa DC kumene kudza khale anthu osiyana siyana zipembedzo ndi mitundu ndi ziyankhulo pamene she ajasi ndi azinzawo adasogolera ma demonstration amenewa okhuza na kukwiya ndi mene dziko ndikuyendera komanso nkhani yaikulu ndi nkhani ya kugaza kumene a president achakwera akuvotera iwo kuti akuti anthu nkhondo isasiya anthu azingofabe choncho anthu aokonda dziko lathu lino andi ma demonstration cholinga chodana ndi zimene zizi chabwino she ajasi tikunyadireni kwambiri kamba kofika pano pa wireless kwa uza Malawi ambuya azikudalisani inshallah
ndimo kwambiri anga kwa kudalisana nosi
jazakallah
mudakolera ini ya FM 91.1 guys mangu chimba